Hello, hello, beautiful people. Lebitso la ka ke le Mohammala hla proudly ntate Mokoto's product. Nomoro ya ntate Mokoto ke 0678598133. Ka ha channel ena re shega di clipitsa ba mamedi ba batle ba the change radio ba mamedi le ba thase le ba ditaba sa ntate Mokoto. Re buisa ga hlabollanang, re ya eletsanang.
Dumela FM.
Ha le bua ha holo leadership. No more than the Democrat Jokopa, Peter Happy, by against our Tabacarata, Hola Shella, Milawana, Bona, Kakwanoka, Kahu, the change ready. No more than the Democrat Jokis, 0678598133. Yamima Motsi Onaki, 0697371, by against our Toby and Bacarata Hotsabacata Vasasak. Fairly, Baba Mammy di Babatle. E le lona ba bang ba ntseng ba tshwaela dula le tsebaka mehlala matsatsi gore maikutlo a lona a bohlokwa re dula re ithuta letsatsi le letsatsi ka ditaba tseo di buang di-clipping go tswa go nna le mohammala letsatsi le monate le fetseng.